ebole sajuko kai kene boto toma ane la rolo tata na rike kelo nye nye ndo na rike anta tula bukose Ututu-oma inakwana ekaro emesere emesere mashi ya enya ekano ututu kanu onye foto ututu nya kere obalu shu ututu nya bushere anya ututu nokwa ikuku ututu nokwa Woke me poto toto se bolo di sashu Wanye poto toto se bolo di sashu Onye melon do de lege bichu Ike mele raro si adinye kamba Nanogo omume madume Mwa kene nage Mata kili kene mama Onye poto toto nya kene do Anu eke no tutu na ogu anuma Onye na zeke no tutu na yenguzi Kele chuku keni fene no bosi Anya weke okiko bosi anye Anya woye anye kene Anya wafo anye kene ala Anya wukwo anye kene Chuku wetu bosi onweta malaya ufu Onye ji n'ututu tamolo Eji n'isi ututu bebi be adejo Onye kozi na chi ono wa site na omume Onye gbusi n'eshi mma eshi ebuka Ebupute na shiki n'ọnụ wa kapakọchagwa Na n'ogo ezi nwanne maka ozi ha Onye poto toto ya kene kene bolisa Kai kene bolisa chuko Kai kene poto toma Anye la rolo tete na rike Kena nye nye ndo na rike Anta tula bukose Kai kene bolisa chuko Kai kene poto toma Anye la rolo tete na rike Onye nyela anyị tata onye dị mma Ibu ụkọchukwu ichile fada Inebu amụma chukwu bụ onye dị mma Ibu nwa dibia ịna-akọ ọkala tule Onye poto toto ya kene bụ olisa Okwu eke n'ụtụtụ ka nnekwu Ngozi eke n'ụtụtụ ka nnekwu Eke n'ụtụtụ n'ọgwụ amụma Anya ọma n'elu ụwa ọ dị mma. Nare. get Maria. Onye chudo nando na bataya. Onye demma, onye demma.
See you.